Ego abahungu turabakunda kandi nabo nyene baradukunda je ndanka umuhungu ansaba igitsina ciwanje ariko bivana n'umuhungu biraryoshe mu gihe umuhungu ariko yiforonta kuguha ikintu atari bumobirije kwa kiguha kuko nimba umubirije kwa kiguha nawe ategereza kugusaba kumuha kandi ntumwima kuko
wowe iyo bishitse none ukabishaka bishitse nk'ubu ubishatse ucibigenza gute basi kugira ngo ukarume ya situation ntubikore wanje
birashika nyene bikanga ugasanga nyene birashye iyo byanse nuko mubimuga mukabivugana ama mukikingira mukagira utwo tuntu twanywa mu mugaeza
Igoze TV
Sali sali meza mi, turabakunda cyane eni promo cyangwa neri promoter sinigera nduhuka nguma ku kivi nka simbira hakujya cyangwa hakuno niko babivuga mbega kumbure ndakuzanira impano zitandukanye kuri Eagles and TV niya cyano yawe nyene usanzwe ukurikirana cyangwa usanzwe ukunda nta muntu ankunda cyangwa akunda ijwi ryanje cyangwa akunda ibiganiro byanje ataramfyondera handitse abone cyangwa subscribe ndikumwe n'umwigeme Nibeshi wazo saba utunimeho twiwe ariko na jena tukunzi Tukuramute sister muri Ego Zen TV
Ego ndabara mkije chane Ama sinzi kono gira kona kazi na kaji Jego anyitani shimwe Odette Awa na sanzwe nuye imakamba Bahita muburagane ahantu bakunda iswa Bagakunda Ni mboga mbisi kameme ni nyama bayita kaboga
abana kumbure bavukiye kiriri ubuziswa zihava zibagora kumenya iswa ziba zimeze gute zivahe bigenda gute kugira ziboneke
abana bavukiye kiriri vraiment ntazomenya ariko sinzi iswa n'utuntu tumeze nk'udukoko dufise n'amababa turaguruka mu ijambo rimwe rero dukunda kuza tuvuye mu kintu Chumugina, chitwa umugina, nyene kiribumba mu ijambo rimwe hama kava mu iswa. Izo swa rezi zikunda kurara muri Desembre. Rero iyo ziraje mu buragane brema ni gake bajya gusenga. Ntibagenda gusa nkaje kubera ko ndi umukoraliste ya komenda agenda gusenga iyo swa ziraje.
Iburagane niho gusa mu zironka ibutanyerera ntiziraraye.
Sindabizi menye ivyo mu buragane gusa. Ego.
Mbuye buryo batubwiye ko witwa
Banyitanishimwe Odette
Odette wisize agafondote burya
agafondote ndakiziga
uno wakisize ryari
nakisize mu gatondo kubera naringiye ahantu nyene cya ndakisiga
ubundi fondote ku mukobwa imariki ifite akamaro nyabaye
amapare vraiment fondote jiki ntimariye sikuvuga ngo mba nshaka kubyiza cyanke guhinduka fondo tiki ni mariye iyo urabona uvuye muri douche uraheza koga hamukaja ukisiga amavuta hari gihe rero ibivuta usanga byabaye byinshi ukaca uvyikura ko kugira ngo agafreshere kagirene
yego nakubajije ubunyene ukuntu ndakubona fondo te wayisize cyane urayise
Na yisitse gusa na yisitse mu gatondo nkubuya.
Uta yisitse ba wirabo.
Oyaye, mbase kunyene ku fondote sinibaza ko ari ikintu gituma umuntu agira inzobe. Ahubwo fondote uzogo uyisitse ukaca wogo cyusa kujya nyene wahorusa.
Fondote ziri ubwoko butandukanye hariho za Aisha hariho na Zande iyo wisize ubwoko bumwe bwa fondote ugaca impande y'imisore ukabona nti sife canke ni bamagaye nti ihora bishika kumbura iyo fondote ugaca uyihindura ntuzose kuyigura ugaca ugura iyindi y'ubundi bwo
hari haba bigira bamwe bamwe gusa nka je nk'ibyo ntibinshikira oya je prema nisiga na gafondote kabaye nisiga ki divine numero 2 niko nisiga
wisiga kugira ngo
Tunabwiye ko nisiga kugira ngo abanyamavuta hama haboneke n'agafreshero
Abigeme biburagane mukunda iki ku muhungu umuhungu mukunda abameze gute abateye gute
Jewe kubwi wanje habwo no fuma mvuga ko je uwo nkunda
kuri wewe bazi
Ijambere je nkundira umuhungu uko ntabameze comportement ziwe je uri umuhungu vraiment je ndakuraba bo Nkara bonu tuyu muntu vrema ni guya nje bivanye nibyo ndakubona
guya yawe abari guya umutipe ameze gute
guya nje ni kuvuga umutipe mbashaka gukunda aba ari umuhungu asenga
asenga mu bayisilamu mu bayehova mu bakizwa he
asenga mu bakizwa yakijijwe mu ijambo rimwe kandi aba ari umuhungu atera brag akunda kuvuga aganira atwenza nkuko naje nguma ntwenga kubera gutwenga byiwanje ningabira imana ya mpaye brema deja buragake nico gituma mba nkunda umuntu akirirwa aransesha antera ibibazo kandi ndanamubwira ivyo nanka nivyo nkunda kugira ngo ntazo ntera ibibazo ngo nirwe ndacapura
arakantu mwiharaje ukaza ngo yo ngo shango sheri wanje ni bogare ngo ni beje ngo ni beje burya mwamushatse kuvuga umuhungu nyabaki je akenshi mpora numviriza akobwa babivuga ngiye kuraba wa musheri wiwe avuga ngo ni bogare cyangwa nkingira ni beje bwa bogare nkabubura kuko je bogare mbanzi sibwo mba mbona babavuze ibeje cyangwa bogare kuri wewe abari umutipe ameze gwe
nibaza ko nkibogare kuri je ukuntu ndacumba gusa je ntavyo ngira kubera je nkunda abantu basenga prema nuko ntunda cumva nibaza ko ari umuhungu aba avyibushe nyene
avyibushe he
sinzi
avisa ama abdomi
sinzi vrema kubera je sinzi nkababikunda bo sinzi nkababikunda
okay ukunda abafisi gitambi abafisi ndabaze
oya je sibo nkunda je nkunda umuhungu avyibushe mu gapa atari cyane atagitambi atabintu nyene
okay
avyibushe nyene bibaye mugatonze guze nyene ari abantu zanga bonze cyane cyane bana kuye
abonze nka jiwe nubaje
oya nka wewe vraiment bo uragerera
ndonze mvugiye
oya nuguri ni wonze uragereranye nyene
ibintu ikintu udakunda mu rukundo ni nkicaye
bo cyewe ikintu ntakunda mu rukundo cha mbere dushobora no gupfa n'umusheri wanje ni gitsina ciwanje
igitsina ciwe nicyo mukunda gupfa
ego je ungiye mba ndagukunda ndakubwira ati je ikintu cha mbere nanka je ndanka umuhungu ansaba igitsina ciwanje wewe ndindira nimbufitiye vision yuko tuzobana rindira nzoguha
yano ni nyimba ubumugumu musaba kanoti nawe ni ngombwa umuhe
oya ye si byiza urya naho ego abahungu turabakunda kandi nabo nyene baradukunda ariko bivana n'umuhungu biraryoshe mu gihe umuhungu ariko yivoronta kuguha ikintu atari bumwobirije kwa kiguha kuko nimba wumubirije kwa kiguha nawe ategerezwa kugusaba kumuha kandi ntumwima kuko nawe nyine aba ya depansite
none wewe uvuze ko udakunda umutipe agusaba igitsina cyangwa agusaba kumwojyamana ubundi wewe wumvise nka sheri wawe ngo yagiye gusambana n'undi mukobwa cyangwa yajyamanye n'undi mukobwa ubona ko ari wowe wabitumye
oya ifo ko dutahura yuko urukundo vrema si bijya bintu
ariko naho umubiri tuba twambaye umubiri
turambaye umubiri byinshi kandi kuba tuwambaye imana yaduhaye ibidukwiye kandi yaduhaye kubye ijambo rivuga ngo ntacyo tugerageje kitari cyo kwihanganira sibyo we nimba umubiri wo kugerageza urawihanganira
wowe iyo bishitse none ukabishaka bishitse nk'ubu ubishatse ucibigenza gute basi kugira ngo ukarume ya situation ntubikore wanje
ikintu cya mbere nabonye ku isi ni servo niyo ituma ikintu cyose ugikora nakuvuga wewe nimba wo burahantu ukavuga ati je servo yanjye wa mubiri wanjye ndagutegetse ntibikunda ni ntibikunda nyene kubera servo umuntu agakoresha servo akiyumvira ubanza kuraba ati consequences zirimo ibi bintu nizi vumye ko ngirane ko ndabireka kugira ngo nshobore kubaho neza
ariyo kwikingira preservative cyangwa prudence ari ukunda ukamubwira ati bebe twihangane basi kugira ngo nturenga ibigo erega naho mamugikundanye naho mamukundanye agiye hanze agiye kuryamana n'undi mwigeme abarenze ibigo
nico vrema bo birashika nyine bikankira ubutabiwe ugasanga nyine birashye
iyo byanse rero bica bigenda
iyo byanse nuko mugaga mukabivugana ama mukikingira mukagira utwo tuntu twanyoma mugaheza
so guys muramuvuga ati any pro wewe ku nkuru utera cyangwa ukuntu dutwenza biraturyohera cyane no musiye narose ubundenze no musi narose makamba umwigeme andenze mu gutera inkuru hari akageso abakobwa basigaye bafise umukobwa ukamubwira ati bebe ndashaka ko dusohoka tujye muri paradise cyangwa muri
nonara
muri nonara ubwo n'ububare buvumye ngaha imakamba umukobwa amaze kuza agacazanana n'abandi bakobwa nk'abane jinsha kumenya kijya kintu baba bagikoreye iki baba bashaka iki mu gihe wowe umutipu baba watumye kugukunda gusa gacazana kundi y'abajama biwe bose
bo Jesse inzi gusa hari hababigira frame no kuvuga hagiye umukobwa afa umubwiye ko musohoka hama kacazana n'abantu abantu nka batatu nka babiri je nibaza ko ari kumvuzo kwikingira kwera abahungu brema murasingeso
zo kwikingira gute gasha
ashaka kugira
oya mwa muri mukabari ukamwe ati sheri ndi muri nonara canke ndi muri paradise
sa ubu bare bwishye usanga bufatanye n'ama hotel sivyo none rero hajya rimwe nibaza yuko bashaka kwikingira ko umu
ochimo kwegera muri hotel
cyane umuca mugenda kuryama sivyo ikindi nacho nibaza yuko ngira bafise nk'umugenzi umugenzi nyene wiwe avuga ati bo uyu mugenzi vraiment reka tuje kumurisha ikirori na sheri wanje mugabo hajya nibaza ko babagize ikosa kwera muramukwiye kubivugana mukavugana ati bo none nizane ndafise umugenzi turi kumwe nizane canke
oya nivye kuko harige ashobora kubaza nari batatu canke bane ugasanga arafise agafana kuba kunda gusa namwe mwamuzi ko abatipe tugendana mahera twama dufise amafaranga mbenda kubaza hari irindi jambo mara numva ngo ndafise umuvye dusohokana uwo rero ha wabuze umupapa abapapa bamwe bafise inoti kumbure abasore ngo ntibakibakunda ngo ntibarekura kijya kintu naco by'ukuri kijya kintu ugasanga umwigeme agendana n'umugabo asumba se kubera ko afise akanoti akaba umuvye ati ndafite ikivye dusohokana kijya kintu naco abigeme bagikorera iki mbe uragikora nyimbo gikora ugikorera iki
bo je vraiment nko kuvuga ngo no bamfise umupapa dusohokana canke dusangira amafaranga si oya nta biranshikira vraiment kandi nta nibizonanshikira nukuvuga hamwe je nibaza yuko abakobwa bagira ibyo sinzi yuko arakamenyere kubera hajya umuntu wese yivana n'ingene yakuze mugaba hanini je ndibaza ko biva ku bukene abona abakobwa ariho abakobwa benshi usanga bareze amaboko naho umukobwa akamenya ko akenera isabune akamenya ko akenera amavuta akamenya ko akenera fondote korogate na kotegisi akazikenera rero rifo yuko abakobwa tubwirane turaba utuntu dukora kuko nkaho umbwiye ko wese wakana n'umutama angana na papa
ariko abafise ingodo abafise ikofi
samahera nibaza yuko brema sinibaze siniyumvira yuko umuntu sinzi kuko nta kazoza kandi abamukeneye ko nuko bagira ibyo bintu hama baka bagatahama kamuha inoti
nakuriye akaguha inoti wabuhombye
mba mwumvye ifo ko tureka kwisesagura kubera aho ubuzima buracyari buto cyane brema ahantu iyo tutera tujya ni harehare kuwe
Ngo Ntashaka TV.